Papa, no kwasem ni sabri mechia atiefo a atiefo fefem enyina mechia gana maechia santema enyina ano kwasem sa wohwe yinka heba and spiritual center for ye dwumadi yedia dana da nyina ye gibre sabre sabre yinka wosabia ye da ye nketa so nanka ye twetwe ye ho nanso ye di chawa na ye di asoawo ɛno nti yɛafa to yɛ ho so sɛ sɛde tie biara yɛbɛhwɛ sɛ Ghanafoɔ bɛnya apɔmuden ɛsi pii na ɛsi taa ɛbɛboa no ama ɔman mu no nyinaa atumi sɛ bio aso aba pa ɛnyɛ asɛm ketewa koraa na deɛ daadaa nyinaa meka no sɛ yɛka yinka hɛba spiritual center foɔ a yɛana obi koraa nnim adwumakuo a yɛyɛ anaa obi te din na nana adwuma ayɛ no na kakra na mepɛ sɛ metwe ho adwene si biribi so sɛ ɛnyɛ nkuro bi ɛne yɛbɛbɔ ɛnyɛ nasesɛm bi ne yɛbɛtoɔ ɛne ɛnyɛ anomaa bi ne yɛakɔkɔ no atutu ne ho ɛde ne bɛbisa nananom atena nkonnwa ɛne mpanyimfoɔ a wɔretie yɛn saa berɛ sɛ anomaa bi ne na mmom ɛyɛ bibiduru yɛfa ntinom yɛ ntinom atwuma ahohoro ntinom toatoa ntini na ɛgye yɛn nananom agyina mu ma a wɔntumi nyini kyɛ yɛnya boro mfie bɛyɛ sɛ aduɔwɔtwe ɛde korɔ no saa abibiduro no ɛna yinka herbal and spiritual center foɔ yɛde edi dwuma a yɛsesa nkɔfoɔ wɔ yɛn nkyi ɛno nti wowerɛ fi na wokae saa akɔfa ba a yɛsom ma ne yɛyi a yɛakɔfa ba sɛ yɛde bɛboa ama obi biara a yareɛ bi te ne nipadua mu na ɛtete n'abrabɔ na wɔn deɛ dadada nyinaa wɔatwa adwo no wɔte ne suo no wɔka sɛ ne yareɛ de ne bɛtoa nananom ɛwɔ nsia no nyinaa no ɛbɛtumi ɛnyɛ wɔn fa ahode a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa na saa berɛ yi a meka sɛ ebia no obi ne nofo n'ahono apae ayɛ kuro yɛka kwakora m yadeɛ ahodoɔ ɛtɔ nofoɔ mu a obiara ne sɛdeɛ wɔsi hu ne deɛ ɛfa sometimes obi wɔ hɔnom a na ɔhwɛ me wɔ royal tv na ɔhu pictures anaa posters agugu tv ne so no na ne deɛ no nte saa a wɔ sɛ o meme deɛ deɛ mekɔ a wɔntumi nhwɛ daabi tie yareɛ no obiara deɛ ne sɛdeɛ ɛsi ɛyɛ no fa obiara ne ne deɛ ɛba a sɛdeɛ ɛsi bɔ ne nkayɛ ɛfa yɛwɔ obi wɔ hɔ a ne nofo no ɛwɔ hɔ a ne mu aka no pɛ wɔse nofo aboa ka me nofoɔ no aboa bia anim yɛwɔ obi wɔ hɔ a ɔmo a ne nofoɔ no so yɛ ne hene na ɔtete wɔtumi tete a na wɔterewɔtere na ayɛ kuro ɛwɔ mu a ne kɔ ɛwɔ mu a ne aba obi wɔ hɔ a nsuo bi na ɛbɛbɛgyina nofoɔ no mu all the time no nsuo no aba nofoɔ no bi wɔ hɔ a ayɛ ne ho mogyesu mogyesu ɛno so koraa obiara ne sɛde ɔsi ho ne deɛ ɛfa obi deɛ ayɛ ne ho mogyasu 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 ɛna obi nso wɔ hɔ a ne deɛ ne ba te sɛ condense milk ɛna obi nso wɔ hɔ a ne deɛ ne sɛdeɛ ɛsi ba no wotumi sɛ ɛno a wɔnhyɛ dɛ nhu sɛ ɛba te saa sɛ abɔfra ɛnom nofoɔ no anaa kyɛ sɛ ɔnhu ne su no wɔ ne ban yɛ obi nso wɔ hɔ no a nofoɔ no ankasankasa no nnoannoa bi na hyehyɛhyɛ nofoɔ no nkyɛn obi wɔ hɔ a nnoannoa bi ne gugu nofoɔ no mu obi nso wɔ hɔ a ɛyɛ dwa kɛseɛ baako na abɛda nofoɔ no mu na ɛda mu eti brɛ ne brɛ nyinaa na ɛwɔ mu a na ɛmu tutu no yɛ obi wɔ hɔ a ne deɛ ne start yɛ nyinaa nofoɔ no mu tutu no saa obi wɔ hɔ so a nofoɔ no mu tutu na nsa na wɔbɛhu dwa no ɛyɛ breast tumor anaa lamp no ɛwɔ nofoɔ no mu obi nso deɛ start yɛ a na ɔhu sɛ dwa bi anaa sɛ tumor bi ɛhyɛ ne armpit ɛyɛ ne mmɔtoam saa dwa yi start bɛhyɛ hɔ no wɔte pins na atwe ne ba n'akoma na aba ne kɔn na aba nofoɔ no mu wɔtwe ne ho a wɔnte aseɛ ɛtɔ da na asɛ deɛ asɔ ne mfe adeɛ wɔ edidi mu akɔ anim a ebɛduru baabi na afei bɔ nsi saa nipa no na asɔ ne sisi mmesirɛ kwakora mu yadeɛ wɔ yi afei ebɛduru baabi na bɔ nsi afei na abɛtɔ nofoɔ no mu deɛ ɛda nofoɔ no mu dada nsoso no bɔ nsi ebi kura hɔnom a na ayɛ sɛ deɛ ɛba nofoɔ no ano ba no ɛho no edidi mu a bɔ nsi atwe nofoɔ no ano ba no na ɛka kɔ na twikom na twikom na twikom eti ebetwea ebedua bi no nofo na no ba no unhu no biu obi so ho a ne de start a eye nofo na no ba no kakra no ko a na eye ne hene eti etumi ne hene mani titia na eye kuro na start se etiti na brabo edidi mu a obo so afei nofo na no ba na eye ne po no na etu etimi tu efiri ho na afei ayɛ kuro kɛseɛ na ɛda hɔ meba mɛwɔ fa ase me nana a ɛnɛ anɔpa yi wotie me sɛ wo nofo no ne mu astate ka wo ɛmu na ɛtutu hɔ ɛmu na ɛtwe wɔ ɛmu na ɛyɛ wo ya kisa wote ho ba bia enjia mesro asuye ne ye ba kopɛ aha ena wo ba wo ba nya bibiduru a edimu na esefata ebefa wini pedue na ye ni pedue ni mu atwuma na ye nkwa wo panye ma wutiri ho ngoguku na ye nwia sie meka ntosi ye kotwa no fo no aha nya sue ya wo ba no ye nnim yare koro na nso ne ye de duro ma so je koda ye koye e wasa ye hu ya de koro ansan ye federo e de amawo eno nti so oba yinka heba and spiritual center for ya so ya yare na odi ba no odi bedura so ye honma sedi tie biara eno nti na ye hwe honhum mu asem ho ye hwe honhum mu yade e wo ho ye wi a e ba no sorry spiritual problems sede meka ho asem yi ene se ye din fidie soso in physical e be hwehwe woni paduanum ne hwese yare na ba ni paduanum kra de na ye chimate woni paduanum ene soso ye ye ho atwuma e wo asoye ho enti ba bi a wo wa wo tie me na no pai meso bo modje sa wo ni be chirema so ye me number me de ye atwuma no e ye MTN me number me de ye atwuma no e ye MTN 0547 305-886 Mitchell 0547-305-886 0547-305-886 Opusu huma we brama soria won sabe ka yinka heba a spiritual center for na woni ye edi nkomo afa won so wo problem a wo eho kai ne she no se se wo ye be ma wo ye mere won pam wo tumi mmu adwuma wo me ma sam no se bi e ka ne de ne ka tumi de ye adwuma kama ne so ne de ne ba de ne se de ye ye hun ye fra wo be ma de ne so wo me ma sam no enwie peye e vi se de minim ne se be kwen di ne fata no a e ya ko no nya kwan kwanu ya se ne so wo de ye o pesa wo kire se wo de ende yi akwankwa nua se nyina no yen ka se wudin efata wo se berema da bi enti se o pesa wudin fata wo se be kwen de a ene ne kai hu se wo be gina kono na wa ko di nkonim na wo nkonim de no ne se berema wo betimi si pesi ta na wo tumi ne wo ba da na wo tumi ne wo ba hie yiye na wa gosona mo no agye tum se ampa wa de metin wi apepa wo bom fefre enye be ma na de sobi wa yes wa de kwa na adwodwo enye be ma na de sobi nsere me ka na na no yempayifo a mo tie me na mo hwe me moni mu a enye be ma na de sobi e shemu na adwodwo no enye be ma na de wo ye kadwo e ba ne sa won sipi en sita sa be ma woni mu nwe paye sa be ma eno ne ye ka kire se ye wonura kodo a ya de be ma we be fa wontiri na ye ntiri ne matwuma na wo huru ntiri ne matoto wontiri no ama entiri na hodo na eho akike ne nyina no etimi aye atwuma ya se ye na wo ba wo be ma ye betimi aye wadura ma be ma ne timi agira na nanso na wiase a empo ya kase wasipo edi sa wo ye be ma na wontiri mu atwuma bra na ye wadura ma wasipo be ma de etwa se wasipo sabre ya meka sei e bia na wo wo hunsuo na agene wo hunsuo agene me kire wo spams e ya wo kwaboa no entime ho ba eno nti wo sabim sere meka wo ye krawa wo ye krawa mesrofo ani kire yinka heba and spiritual center for ya sei yinka heba and spiritual center for ya sei be ma wo hunsuo ntime ho ba wo kwaboa no fom ana wo hunsuo agene na wontumi nyinsan wo ba for how na bra bedan na ye nyu nura hodo bi na my friend brantem e wa se ye ho ma wo hu nsuo no brantem sanso ne ye kasa yi no na obi wo ho no ma ne de ye stroke akana to dem fin hye bebrebe ni stroke akana to dem fin hye bebrebe ni ontumi nko wontumi ma ne fa adwodwo wo bi ne fo bu nyina adwodwo wo bi na no aka tum wo bi na no wachim achia wobi wakasa ema sabi obi didi ye ma stroke eno nti wakasa wakasa basa 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 okasa But modern sa would be better. Yinka Eba and Spiritual Center for Yasuye. Me number me di adwuma eye emptying. Me number me di adwuma eye emptying. Kaisa me number no ye 0547 305 886 0547 305 886 0547 305 886 0547 305 886 Opus Bra me program won sabe kamene ko mobi ehobi amene watwe afa wonso problem awo ho ebia na wo de ye awo wachira nantin finhia bebrebe ni awo no ma ebia na wo de ye sikire yade wachira nantin finhia bebrebe ni asikire yade nda so bebare wo de omuka kire wa ne se yade ni aduro en unti jesu omususu ano ma wo enti for the past 30 years ni oruma ya wutie mi sabre Yariere bebaro efe sa wo doctor say yade no adro bie ne ko betime tu asye o my gana ye breo o my ade pa bie nim o my ya yankasa yenni ye ho hwe o my ya yankasa yenni ne pa bia ma ye ho eno ntine ye wade ye wose ye po ne ye totwene ne tuna jeje mu nemom yakofa kwasibro ne die ne de ba ye atuma etia kwasibro ne yanka yenkan Sebronian can Ghana Yankasai Abraya Beto Yen Ananum Naya Wadi. No one word backbone. Make up backbone and make every bedro. Ah, not a year won't a juma, a year or how be a fool in the Pedium Brad when you make a Sebronian. Nanadian Abadian is the end yet. A dean you, Nadian Ecoso. O mai sayare no nun nipa na de nipa ko dum pomponso bi se ba bi adu di afede de nipa ne twana nanom ho se do a afede no ba kai se do bi o ho no ma ba bi adu no a agin samawie ne de e betimi akon yade no nemum yare ne chase ne de entimi nko o mai gana momo o mai gana nyag o mai a se bi misramika e wotire If it's say, you name yan an animal, not a bibidro a ye juma. Now bibidro that's all why ye juma. A woman say, a binoma say, any dear, me medroom quadra store, medro and co pharmacy, medroom qua herba shops, and a medroom quadraman so me or do ye for. And until Bramen Chanaman want to nursing. Nami know how no musu call. Nami wants a what how now one day battle. A ye wait and I wait and I wait. Ena ama wufisi sa problem. Na yon fedwe di mu. Sefa tebe yeni pedwe yeni mwa chuma. Nyene nsa atnane na ibebe yeni titi. Webini nintine frine tuwa se. Leko kane nanko kumi nye chone tain. Wachene hube bebe yeni. Bwa mwadenfuwe ni chile. Yinka heba and spiritual center for yesoye. Webini yeye hum hum mwa sem. Wabeja wabe sore nu webini na beja. Ntine da yesu munu. Wabe sode nu webini neda. Aman hu adebachi ne hu sana no abra kon homa bobia animu eye honhoma ware that is spiritual marriage we bi wono ankasa timi twetwe wono ane be ma sa na ne hu sana no eno so eye honhomu aware eye spiritual marriage akodo ebia sa so eno bi wo honoma wono ankasa ankasa ne na yemu no ne ne da yesu bia wo so dai no wu wo ba so dai ni yesu no Obaso da inu ogira yase obaso da inu ogira bola so so wan he ya wa bere bo no e de wo sada kropani esiwu But what did the sort of for Nicholas Yinka Heba and Spiritual Center for Yasoye? Now, Oba said it, Tibia, you know better. You better almost call near the home from near yourself and so to me. And now say, Ufie, Bosom be any new with Yasi. And now fear Jinayabi, and they do a bravo watch yet, Tibia Bravo. But I Yinka Heba and Spiritual Center for Yasoye. Yo Kumasa de Chamson, none of pay, and none of pay, said it, Tibia, by 7 o'clock near Tras. Kopima nyumre, nunum, ni ya sorry. Anopayi ba inonson, ni ya tenase. Babia uwa waba yenche, biya chichi, from chichiri ni benche. Kaisa ba isavino krokro ma tenase. Anyumre nunum, keni, nama pon e wasuye ho. Yari ya biyare tini peduye ni mwa eti ti wo, biya mebo so diye mamo so wo. Fabra bedemi. Wodiye ye te, wodiye ye asma. Wodiye ye glaucoma. Wodiye ye cervical cancer. Wodiye ye prostate cancer. Wodiye ye prostate enlargement. Enun ti da so ye ho ba. Wo beti nuro bi nimu din ti se gene. CS, KK, DBT. Yari bia ne ne dro waso ye ho. Ye pre dro. Ye so dro. Ye twari dro. Ye dia bibi do ye bibi bia bi e waso ye ho a enya sanke to kra. Sabre me se me number me di ye twuma. E ye 0547 305886 0547 305886 0547 305886 wo ye bema wo bema sha wo bema te se nkuruma afei na epiafo ani kire maso ye wo ye bema wo bema sha wo bema te se nkuruma afei na epuie mesra wo fo ani kire maso ye wo bitifa ni tifa gal 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 fo ani kire maso ye Wobidia ye hepatitis ye brebom kwakram yade ahodo na edi nya. Wobidia ye typhoid e toda aswa me ne wiase atone yem. Ne nafuya ye kuntan na fe no ni tini gane gaga ne no ye shishi. Fu ani kire masoye. Oba se de tie biara ye beye wonure di musefata. E bebu e beye wo hawo ni nyina firi woni padua ne mu. Typhoid nti wo bi jane na ye yim kuro ankoro wat se. Sabi abo ponche e jane na typhoid typhoid nti wo bi na se nyina hyehye no typhoid nti sabre ya meka sey wo bi o tete ya wo jere ho ba bi anyi mesra wo ba bi ya wo wa ya wo tie me na no pain wo de ya typhoid ena ma yuma ye kusu wo de ya typhoid ena ma se sey wo che sa wo che ho ba bi anyi wani kusu ye nyina sesa fo ani kire masoye o ho biere ti ne padue ne mo wodie de mebo so de mammo so eye bere ne nti me de mechi kwan ne betudwa ama wo mechi kwan ne betudwa ama wo kai ne hye no so sei me sei eye koko ne tua wo to wo gya woni e mo gya nko a yare koko nti posa na posa wani me so fo ani kire masoye wo sisi ne ye wo ya ene wo ntumi nko ntumi ma wo sisi ne chi ya wo shiga wo balance fo ani kire masoye wo ye kosof anase wo sa honem tutu ye de bi wo so wo che ho ba bi anyi fo ani kire masoye epilepsy e ye twere yade ye e twere yade ye e twere yade ye fo ani kire masoye abofre bi ne wo fie ne wo ntumi sore nante e sore yade ye combustion en attack kan abofra no fa ne bere me Wouldn't you mean your soya quasha robber? Wouldn't you mean your soya show robber? Monument in Amofu and Inchama say it. Johnson can't work on one or Johnson go on. Will be Johnson on a bus. Just over pampers for an itchama say it. Kindness and Sammy go Kumasa de Chamso. Kumasa de Chamso. One a free Mazima crew. Tafu road. So for lie. Road no sobebi an eba be faka and am some run about them crow from eba de chamso catching a mate and say we be see what de chamso asore nkwanta de chamso asore nkwanta we see what asore nkwanta janse no so a me number na me sade atwa ma obi onu bra me be sore no frame na ye me fa nkwa adwuma mu ana bisa eha ye choba eha ye choba ne ko huma ne cheka chen so pe no for professor no for professor one flat crack road ba bia na eba no emfa car no nsu angra ga janshi wusi angra ga janshi pepe pa ka chire mate ni sei ka chire mate ni sei ope car ekwade chemso wo fro saka na wo suka chire mate no place wo besi wo asore kwanta janshi no wo su si a freme ana bisa eha ye choba ko huma ne nchen ne bisa wo hu choba wura na ma misa wo bia di obeya no so be freme na ma ba be fa wo e de wa kwa adwuma mu kai ne sha no so se wona e be fa ka jeti nyina be ba bola ho no fa ka e ba airport run about ka e ba airport run about wo fro ka e ba airport run about na wo so be si wo old insurance junction old insurance junction wo si wo old insurance junction so be pa mesro no fo signboard be si wo no for signboard e bia no wa yira me number no mpo wuhu na jira signboard no ho ne frɛ me na ye mra me fa ana me number me bobo yi egu signboard no so frɛ me fa number no frɛ me na ye me fa wo kwa adwuma mu ana se ba bia alo no kokɔ ne hwɛ no ba bia side na signboard no sim no hwɛ sa ni fa ni fa ni fa ni fa ni fa ni fa na wura kwan no so bra wanim kakra kwan no bi wo sa pa fa ni fa fa kwan no so ne bra wanim kakra bi wo wa betu gare ni biafo no fa omanim ne sane bra wa betu se yinka heba and spiritual center for your home ye ye adwuma me number me se me ye adwuma me sorry yi wo betu me afre me no enu ni ye e ye 0547 305 886 0547 305 886 0547 305 886 Meremoise Emma Momo Enitia Adish Shalom Peace. Bye bye.
You can have a tea, Dr. Baby, there for 7 years. So, minimum, when I'm on Nabra now.